Dumela batsana kwa gae.
Hello guys. Hi.
Ya ye tota Mmaoshima ke nako e tona tota ya gore tsetsi le eno yana tota be re leboga monno motona. Biki motsoeta go tswa khakala go tswa khakala go tswa khakala tsalane.
Hey.
Yeah. Thank you boss. Thank you. Tota re tswa khakala hela tota re tshela lo yena sente lo yena gore thokometse sente. Balaakgosi tswa khakala tota tsalane. Yeah. Mmaoshima in the building.
Hello yeah. Guys, hello dimelang na ke Mmaoshima. Tota ka lo itse ke dira gore tile stimela batho. Se stonela santa ke le boga Balaakgosi gore o ntirile Mmaoshima o itse ka tola bone ke ka tetswe tele nna ke sa solo hela ntare tsire ke engwa yana kwa ene. Lentsele o ka le dirisa, lentsele o le powerful thata e ka re o opela gare ga batho ba go utwa ba go retsa, ba go rata. Aba ri tsurking ke batla re atela batswana ka sopo.
That's true.
Atela batswana ka sopo go nne monate mo rounu. Hey.
Ya no.
Atela ka sopo.
Ya. Bona batswana go ga eto ta mahoko tota ha mantsi mahoko tsetseno ke go leboga Balaakgosi. Le rato la nile le lone mo go rona re kopa le gole le gole le gole. Big up time. Taimona le rato le tshosa. Thank you so much.
Ra go leboga. Just supporting us yeah. Music. Ah. Re supporta ngwe le ngwe. A re wa ntse ma re tsuletsa. Ke ra rona ke mogolo wa rona. Ke muruta bana wa rona. Mentor wa rona ko ke sengwe le sengwe. Sengwe le sengwe.
That's why bana re godilana tota hela rena le botho bo kana ke ntateng ya ga monna le mohela. Balaakgosi. Be ke motsoeta.
Big boy biki bate motswetla bala khosi love you sir
love you sir bye
ema pele ba bona tharame
okay
ki ya Mmaoshima hela witsore ki yela bala khosi thank you
bye.